Praise God. Hallelujah. Onuadofo enenso ochaade ebuade. Wama ye nkwa. Ewo wiase afena nyina. Enkwa kuta wo, enkwa kuta me. Eyo no na aye. Oyame ye nya. Da e was here than I see. If we say, or you're no careful. And we tell ne, baby, I will be ara. Sutrasi, near pa, I said, I'm a man, near morning pie. Send ya, why you know? Ye need so, and we tell me, mommy and Nana see. Or defo or come up for, no careful, hini. Adoyura meresante nyame dani da uya de fo from ama emma enkwa eda suwu yemu eyo tumi ene base mu odro ana ade age ye wahini yani so bebre enu tie na no pe ye drawase ye yiwa ye ye ma wo so efi so utumi ene base mu odro. And now they are cheering. Yet there was said, there was said, there was say. Who pay me a pay? A woman. Ya brabo so. When you ever home pay, and I'm wadum moja, which ye agree a son. Wadum ninti. Amen. Onya? And there ya da fufro. A basse ya. Now a maye. As someone, ya nyesa. Na ye mpu. Nan sana, some no bebano. Me pasa akwenye iso. Ewo nyamie ja, nyamie oba, nyamie onkronkron. E chia, prophet, kene uwe tie fwa. Dani da motu muhwe siho. So mube tie nyamie asem. Na buwamu, mwone mwoma. Ne siye siye kira nwa. E tie muno. Udiye, eneme. Asamno, ene siye siye. And we tell na anopay on yami own shramo. Some more tumu who is siho. On yamu kuma so beside dear mamma. No, noa. O to me, I dear yinan, obey ye. Amen. Onya. And then so, nasam. What dear my ye? Asam no ye, da e ye fofro. Na sam no ba say ya. Ne was so onya. Utia na supem. Na dibi esie wo kuma mu na nsa dibi ebo wo ntoma anu na asam no eye nufusio asam no ene wose ye de ye ho eto so da ni da na aboa yen ye de atete ye ma ewo ni mu efisa asam no ekuta tumi asam no eye ade yi asam no entwamu da eye daada. And with your nano pay, or may assem. Now, some no, dear my end. A dinny, ah, a da assem no soon in ye. A mebusem. A tea doing sneer, a free bark, a copper moon song. Now, some need dinny ye. O young copon, whom a nipper, and ye. O young copon, o whom o nipper, and ye. Ya de qua put up. Kase mwa. Yabeka ni se. God sees a human character or attitude. Onimi yen. Enunti onimi yen niye. Enunti yen semre. Momi yen koswe. Mebusem. Aye frutro kronkron ni mounu. Eba uho. Nebi yaba mi hono. Baako edunsia baako ekopem nso no enie momie ntie wase akoma emu nsiesie eye onipa de na takrama emuya takrama na takrama muyaye takrama muyaye efri Ewurade mienu ni nie Onipa kwen yina eso etine ne niso enipa wa kwen yina eso etine ewo niso na tekrema etine ewo niso na ahonhom kerifo eni ewurade ahonhom kerifo eni ewurade miensa Pa unyume nyina ashe ewurade nsa na wonsise ebetim pa unyume nyinara ashe ewurade nsa na ensise enyinara ebetim enan ewurade ye ade nyina ema bibi ewurade Oye adie nyina ma bibi. Ne bonye fuo mpo e mada bone enum. Obiara a oye akuma mu je eye ewurade achiwade. Obiara a oye kuma mu je eye ewurade achiwade. Ampara ne ho eye ne ho eri ne ho eye ne totrotɔ ensia wode adɔye ene nokure ekata amumuye so na wode awurade suro ekwati bɔne enso ye chatu Se onipa akwan so awurade ani a oma na tamfu mpo ene ne ntem eba asomdwie onua se wakwan eso awurade ani a woma wone watamfu mpo ntem eba asomdwie momye nsan kwaba akono Akuma mu esiesie eye nipa die. Na tekrema emu aye efire urade. Wane na nyim kuma biara. Wane na nyine kuma biara. Wokuma no apacha onim. Anam sabwoni nti. Wani me yei. Anything wa kase. Akuma mu esiesie. Onim ne die o wo mane a onim o wakonfo samu a wo ko akonfo ho onim wo be yinyuma onim wo ne ye nyina wusu onim enu ntina asam nu dini wo se onyankopon hunu onipa ene ye wo ne ye te sen wo dono wo somo no wo siesie wo hu ten no encho na waba onua wakoma etisei wunyuma etisei onipa akwan nyina eso etene ewo ani so wo fi sania ma wo ye no etene wo kwamfo no a wo kɔ no hɔ no wo fi sɛ emua wo hɔ wonim sɛ tene enso akuma mu karifo no ɔne awurade wonim sɛ tene enu ti ade ne wo amane wo busa wo obusa me akuma mu karifo ɔne awurade onua yakoma Employ. Ye ni bonny. Ye deswere mu eni bonny. Wo busaw. Me busem. Ene asamno. Abama minu mi enu. Eni emma. Ye ni ye te say. Ye bwa brabo papa. Ye brabo enye funu. Dani da ye ni bonny. Dani da ye ni mkonkonsan. Dani da, ye mwaja mai. Dani da, ye nyi mantu mui. Wobusa, ya kumano, etisei. Ye niye, etisei. Akumemu kerifu ono, onono. Onona wo biara, ebe kwa kwa jina nenimu. Na wa keriwu, senye ye keriko ko. Se unyuma etisei. Onuya. Akumemu kerifu o, enye urati. Adi eti ye, wanimu wo. Wasi esi ya uhuwa mano. Wakasa nyame onkonkron hon. Wabwane mpaye. Wadana se, wanimu wo. Adi eti ye, unyuma. Ena, opre. Sa ubeko unyuma so. Wajane si ho. Wanya. Mwami ya nsakra ya jine. Na wanimi ya kuma. Enintin wase. Onipa uniye. Mwami ya nsakra ya jine. Na jine no. Asai apro. Nenso. Ene. Yebeti mi. Asasan ya jine. Na ya kanchile no. Ewura mwura. Ya nyesa niye mebiu. Ye mwa brabo funu. Ye mkwa bo sumso. Ye ninse kuro. Ye mwa jamay. Ni ebe sumu. Efi se. Ubo ye se. Ye me sumu. Ewa ati asefu asase so. Eninti ena abo ye. Ewa si ye di umra semno. Eso. Onwia. Mwame ye sakra ya jini. Ye niye ma. Eni abusia aye nkontonchi dane da momiem mo abrabo kron kron eni na babu aye ni o ye ni emo eni abusia no o ni anyai eni amafunu a ase abusia no mu ma ye nanananom ye amfa nyamisro antete ye. Enti abusunya bebre. Abusum samu kwara. Onya. Na abusum sum ewo fia. Wubede nyan kwanjie. Asa wu sakra wadjene. Na wutu wusiho. Ebom paye. Esugwa wade so. Seme nyan kopon. Buwa yen. Na ye tochi ma. Ya maneye. Huye mobo. Oduma nkuma, facha ye. Na ye mwampa ye. Dani da. Ma ye mre. No obe huye mwobo. Bibi nyanu yona. Mwami ya ntuwa suwe. Miansano, wose. Kwa unyume nyinase eradensa. Wunchise diye betim. Wanuya, wanunkwane timisisa. Ebuwa ye ni yo. E jino. E frise tumi ni base modro. E nini wadi achiye. Che bebi ya wufriba. Che bebi ya mensusu mifriba. Midi edye mifrabu sumtie. E niti seme hu Kristwa. E wasa midi mihunyi nara. E tono so. Nemi jina bompaye. A jiffy piano, a frabosum fie. Namedia a fidiano, a macristo. Onia, yasa, minim baby a woof reba. Mummy and sacra yagin, niam fia winging nara, and tunusu. On unquine it to me ye. O can a bum. What a sensu a jina. Mummy and cosue. Wase, obiara a, woye je, awo na kume munu, eye eradi echi wadi. Wanyawu ye je, ako sida ben. Wanene bo wo, wase bra uhuwa se. Nasa o bra uhuwa siya, miya sapu eradi, mema uso. Aye tia wa. Na de nu wa pega pega wa beti. Wo ye gya ko si da ben. Obrunsam na wudi na chi no. Wo ma ne ho so. Awurade. Wo yi ne tokne. Aba sase a. Minu mienu ye ti soi. Wonia bra wo ho ase. Ne de eye awurade echi wade. Ɛnu wa kankyere yɛ ɛwɔ mebusɛm eti dunsia entikyemu nnum onua brɛ wo ho ase na momie nto asoɛ sɛ onipa kwan ɛsɛ awurade ani a ɔma natamfo mpo ɔne ne ntɛm ɛba asomdwie Onua wodo awurade a wa ho nyina to ne so na tamfo no obrɛ wo mo ase onua momie nsakra ya dwene ɔno nko a ne wotumi ɔno nko a ne betumi aboa ye yɛmra ye ho ase danida ɛwɔ awurade awurade mu na wo mo ayɛ And when you know free as a for radi. Well, your dima or kuma. Well, in a nini ye. Mama ye ninin sem so. Ni am fear when you an tunnel so. Na nia wakano. O non kwa ene beye. E wa ni brim. Wa de mre eninda. Mommy an twa swe. Ye kwa e dumo chino. Onua dunwotwe no mumie ntie wose emabusem eti dunsia ntitemu dunwotwe ahantan fo di ahantan edi se ahantan se edi wanim a Dear hum, a deep. Dear hum, a deep. I say, fear can it. So we are hunting ya. Dear hum, a deep. I surely a kind. A mouse, she say, and to a mere brown one Bra wo ho ase na fa Kristo na je ebesew na ye mo abrabo tenene na danida ye ne ne nante woni ni o woni na abo ye ni o enu nti ye mfa ya kwan nyinara enhye ne nsa ni enyai enye mafunu a Dani da, yeshe ni social media, na yentie nyame asem, ene asem naba, udiye wum, mika sebia, na wama honso, yeka bibia wuntie nyame asem, dani da, ufisa wunin udiye, wabeti enu wapeja peja. Onua dakrope na wa yi wotu akonwa na wotu asifom wuje no emfa wo nko ba biara eyo obrunsam japade sakra wadwene onua dofo enene wo ye ni o abrabo funu ensanum awoshie adaman krono ensam keka When you know you're not too bad, dear. I open some gap, dear, and what dear cura war. Now, Dano, I hear for now, Beppa. When you are, and there are some number. What's so maunia? Na, can I summon no? Actually, wunia. So what's it? Be a yame, all can. Say, young fire, quen yinara, and tunnel so. Now, what's it, dear? ni emra ye ho ase wudie wom medie wom ya madie wom enkola nkete 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 womu muade adwaman ena ati akese ye ntete emaye o ye difo ni ejina nanimu a ade ene ebeka samedi abofra we hye wonsa wutime tete no awo makwan so eda no uni anoyie onua enene wowo enene womi o ye tosini o ye sakra ya dwini na nia wo ka no ye begina nanim ye difo onua ya mu abrabo kron kron ene asam na baha wudie wom womu amfa urade mudie wom mu sakra madwene na mu mefa kristo wo ye dada agenkwa what is saying oba ne nchen a ompamwo obagjeo na suboni no ewo mu no wa sakra o e bia me ka sei na wo mama wo beti so dia ahya wo ma me ka sei bia wo bokro no me ka sei wo no mu nsa me ka sei wo chuchu be ma me ka sei wo so be ye bayie emfa wo nkosi be biara momie nsakra ya dwene na wo yodima okoma ono nkwara ne betimi agye ye be mena ya dawase se nenso wa me akonya ni yeda so won kwam ni yeti asem sei eye wo na waye wasem ba maye e wose ye sakra ya dawase ya no nkasa bebre aseda nidi enu onyam eye wo dia huyama bo e wo ade nyina mu nyame onkonkon chidom hine wa muaye ne a ye ntime nye ye mre enu nti na kristo ade ye agyawo huyama bo na gye ye dom ye ya da wase se nenso wa me akonya wa nyane ye e wo wiase afena nyina na wa me yasem e ye nufusio nia odowo no obefa ase jimifo ena wonfa wasem aseda eni nidi eye wodia yada wase enensu o uboni wonu afre na wiye mremu bonu ho ban one ne yire ne ne ma ani adofo a womatu e ho asi ho si e betie wo wasamu a eye nufusio no sira won wa mukuma suwa bisadie na yema won na wonko na abetumi aye ya dawase 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 osahin aye wie nyame ya dawase se nenso wa me asamu a eye nufusu a wusu obiara enumbi eye wo na waye aseda nidi enmo nyam enka dada aye wie nyame openwie peye ewo Yesu Kristo udimu na wasemaba wadum nunti amen.